emva kokuba uyiwelile ibhulorho wabahlangula inkosazana nenkosana yakho kwinqaba wababuyisela kwinkosi. Ngenxa yochulumanco lwenkosi ibe nomnqweno wokuba yenze itheko lombulelo. Nanjengoko inkosi ingafuni ukumosha imali, ifuna ukwazi ukuba mangaphi na amakhekhe inokuwalungiselela eli theko. Ithi inkosi iyazi ukuba abantu abadala abatyi ngokulinganayo nabantwana. Abantu abadala bona bebodwa batya ngokulinganayo, kwaye nabantwana bebodwa batya ngokulinganayo. Ngokuzithemba ke okukhulu uyibuze inkosi ukuba unganceda ngantoni na, kuba uziva unokuzithemba emva kokuba usombulule ingxaki zeliyagongqongqo. Ikuxelele ke inkosi ukuba kumnyadala odlulileyo kwakukho abantu abangamakhulu amahlanu kunye nabantwana abangamakhulu amabini. Bedityanisiwe ke abadala nabantwana batye amakhekhe angamawaka amabini anamakhulu asithoba. Xa umbuza ukuba kumnyadala ongaphambili kulowa kwenzeka ntoni na, ithi inkosi kwakukho abantu abadala abangamakhulu amahlanu kunye nabantwana abangamakhulu amathathu. Bebonge ke nabo batya amakhekhe angamawaka amathathu anekhulu elinye. Masubhale phantsi kana lo mzekelo siwubonakalise nanjengentluva yethu yesibini. Sasinabantu abadala abangamakhulu amahlanu kunye nabantwana abangamakhulu amathathu. Bebonke batya amakhekhe angamawaka amathathu anekhulu. Xa uyijonga likhona ithemba lokuba ungasebenzisa ulwazi onalo lwe-algebra ukunceda inkosi yakho. Ke ngoku sifuna ukuqonda ukuba kule mizekelo eliminyadala idlulileyo abantu abadala batya amakhekhe amangaphi, kwaye abantwana batya amakhekhe amangaphi ngokusebenzisa le mbali siyifumene kule minyadala idlulileyo. Loo nto ithethe ukuba zimbini izinto ekufuneka sizazile. Eyokuqala kukuba sifumane ukuba mangaphi na amakhekhe esinokwalungiselela abantwana, mangaphi na amakhekhe esinokwalungisela abadala. Into esinokuyenza ke kuza kufuneka sayamise le mizekelo yethu nonobumba ukuze senze lula ukufumana impendulo yethu. Masisebenzise u-a ukuchaza amakhekhe anokutyiwa ngabantu abadala. Siphinde sisebenzise u-si ukucacisa amakhekhe anokutyiwa ngabantwana. Nanjengoko ke sesikwazile ukuhlalutya umzekelo wethu, masijonge ke ngoku ukuba yintoni na esinokuyisebenzisa kweziyankcazelo besizixelelwe yinkosi xa sizama ukusombulula umbuzo wethu ngokwe-algebra. Sibonile ke ukuba besinabantu abadala abangamakhulu amahlanu, omnye kubo utya kulaa makhekhe siwabiza ngokuba ngu-A. Loo nto ithethe ukuba singayibhala ngokuthi ngu-500A. Nanjengoko ke singayenza nasebantwaneni, kuba besinabantwana abangamakhulu amabini abatya kulaa makhekhe siwabiza ngokuba ngu-C. Loo nto ithethe ukuba singayibhala ngokuba ngu-200C. Lilonke ke abantu abadala abangamakhulu amahlanu kunye nabantwana abangamakhulu amabini batya amakhekhe angamawaka amabini anamakhulu asithoba. Loo nto ke singayenza nakule yesibini umzekelo. Abantu abadala abangamakhulu amahlanu, emnye utya kula makhekhe siwabeze ngokuba ngu-A. Siphinde sibe nabantwana abangamakhulu amathathu abatya kula makhekhe siwabiza ngokuba ngu-C. Lilonke ke abantu abadala abangamakhulu amahlanu kunye nabantwana abangamakhulu amathathu batya amakhekhe angamawaka amathathu anekhulu. Sibhale naye njengale yokuqala. Sikwazile ke ukusebenzisa imbali yale misitho siyixelelwe yinkosi ukwenza ii-equations ze-algebra ezimbini ezinezinto ezimbini esingasaziyo. U-A omele amakhekhe atyiwa ngabantu abadala no-si omele amakhekhe atyiwa ngabantwana. Makhe sicinge ke ngoku ukuba singazifumana njani na ke ngoku iimpendulo zethu ezisichazela ukuba u-A ngubani na kwaye u-si ungubani na. I-equation yokuqala yethu ngu-500A plus 200C olingana no-2900. Ingasenzela lula ke into yokuba sisuse la 500A kulaa equation yesibini. Loo nto ke singayenza ngokuba sithabathe u-500A kweli yacala langasekhohlo. Kodwa ke ukuba simsusa la 500A ngasekhohlo kuza kufuneka simsuse nangasekunene. Loo nto ithethe ukuba uza kuphinda ashiyeke ngasekhohlo. Into esinokuyenza ke kukuba sithabathe la 300C wala equation yesibini. Kuba siyazi kanene ukuba u-500A xa sithabatha u-300C ulingana no-3100. Yaye ke kwi-equations xa usenza into ngasekunene kufuneka uyenze nangasekhohlo. Lilonke ke endaweni yokuba sibeke phaa kwi-equation yethu ukuba sino-3100 kuza kufuneka sibeke ukuba sino-minus 500A no-minus 300C. Phaya kweli yacala langasekunene nanjengokuba sithilo phaya kulaa mzekelo wethu ukuba abantu abadala bangamakhulu amahlanu nabantwana abangamakhulu amathathu batya amakhekhe angamakhulu amathathu angamawaka amathathu anekhulu. Endaweni yokuba sibeke wona siza kubeka kanye lamakhulu lamawaka amathathu anekhulu. Loo nto isinike ukuba ngaba siza kubona i-equation eyokuba ngu-minus 500A sithabathe u-minus 300C loo nto ilingane namawaka amathathu anekhulu nesiwabize ngokuba ngu-3100. Masibeke phaya kulaa equation yethu yesibini le sisaprektha ngayo phaya kulaa equation yethu yokuqala. Masibonakaliseke phaya kwi-equation loo nto. Endaweni yokuba sibe no-minus 500A plus 300C siza kuba no-3100 phaya kulaa equation yethu yesibini. Masibone ke ngoku ukuba kuza kwenzeka ntoni na. Siyabona ukuba u-500A no-500A bayahlabana. Aze yena u-200C xa uthabatha u-300C kushiyeke nje u-100C o-negative kweli yacala langasekunene. Xa sithabatha u-minus 3100 ku-2900 kushiyeka u-minus 200 kweli yacala langasekunene. Sitsho ke ngoku sishiyeke nolaa minus 100C olingana no-minus 200 kweli yacala langasekunene. Xa sisombulula ke yona sishiyeka no-C olingana no-2. Sisombulula ke nokuthi sahlulele ngo-100 o-negative ku omabini lamacala. Sibe sike ngoku sifumene ukuba umntwana omnye utya amakhekhe amabini. Xa sifuna ke ngoku ukufumana ukuba abantu abadala batya ngaphi na, kuza kufuneka sisebenzise laa mpendulo siyifumene ebantwaneni. Masithabathe le yokuqala i-equation apho sino 500A plus 200C olingana no-2900.
ukuze sifumane ke ukuba u-A ulingana nabani na. Siza kuthabatha lathu simfumene phaya simbeke endaweni kasi. Sitsho sibe no-500A plus 200 simphindaphinde ngo-2 alingane no-2900. Sakugqiba siwelise u-400 simse nasekunene afike abe negative simthabathe kula 2900 kusho kushiyeke ukuba u-500A ulingana no-2500. Xa simsombulula ke sifumana ukuba u-A ulingana no-5 ngokuthi sahlulele u-500 omabini namacala. Loo nto ke ithethe ukuba u-A ulingana no-5 umntu omdala emnye kubo utya amakhekhe amahlanu. Sibe ke ngoku sikwazile ukuyinceda inkosi ngokuba siyixelele ukuba kulo msitho kuza kufuneka ilungiselele abantwana umntana ngomnye ikhekhe.